tō mātou tūpuna a Hineāmaru. Ko ia he akona mātou Ngāti Hine. Me pēhea, me pēhea, me pēhea, ngā whenua. E te wā ka rapu whenua, ko tō mātou tūpuna hei mahi maara kumara. Te mata tō mātou hopu mātauranga i te rā wā. Kei ako ona mātou ki roto o ngā pūrākau. Ki roto ngā pūrākau hei ke haere ki ahu me ōku whānau o Ngāti Hine. Te marae konei a Papatūānuku. Te moemoea o tō mātou kaumātou e tupu ai tēnei wāhi kia mātou. Te mea tuatahi e te aki ngā mokopuna. Me whakatika mai tō rātou huarahi i mui a rātou. He kākano rātou. Te mea pai o tēnei marae. Engari, kei konei te whenua, tō mātou maara, ko tērā te waka o tō mātou iwi. Ngā kākono ko ina ngā mokopuna. Me whāngai ngā reo, whāngai ngā tikanga ki roto o rātou ao. Tō mātou whānau he rapu mātauranga, rapu tō rātou whakapapa kei kone te wāhi. Ori te tonu ki te māra, me kō mirimiri haere ngā kākano, me kō mirimiri haere ngā whānau. Ai, ko tērā te mea, ori te tonu ki o mātou mokopuna, ko tērā o mātou rangatira. Ai. He marae tēnei he awhia ki a rātou katoa. Ahakoa nōhea rātou, ko tēnei te wāhi hei wāhi whakatau o rātou ao. Kare mo ngā mokopuna te he, o rātou mātua te he, pia, ko tērā oku whakaaro. Ko hau te tahi o ngā kumara he tupu ai, ki roto ngā māra o Ngāti Hine. Ngā marae, ngā maunga katoa ko ēnā tāku. Ngā awa he rere haere ki roto ngā whenua o Ngāti Hine, ko tērā tāku. Ngā marae katoa, kei rere hoku ingoa, ki runga ngā tītaoro o te kihine, ahakoa te kauta. No reira, ko tērā taku mihi aroha, taku hapu, me taku iwi, me oku whānau i reira. Te whenua o taku kraua, o te taha taku pāpā, i ōtai, i matawaia. Kei reira, i haere ki te kura. Hau, me oku tuakana. Ono mātou, tō mātou pahi, te tuara o te tō mātou hoiho. E maha ngā whānau, mōhio rāta te ngako o te manaakitanga. Ko tērā taku wāhi pai. Ko te reo, ko tērā te mea tuatahi o te kāinga.
Nā wai whakato te taonga o te reo Māori i roto i akwe.
Ko wai whakato te reo Pākea ki roto tō mātou kāinga. Karete, ko wai whakato te reo ki roto tō mātou kāinga. Ai. Te black and white TV, ai. Ko tērā te tangata he whakatō te reo Pākea ki roto mātou whare. I te wā ka mutona hau taku kurai pe whairangi. Ke te neke hau i konei, kia raro te kaupapo Māori Affairs, trade training. He tangata mahi motoka, whakapai motoka. E toru ngā mea, te tahi mō ngā ngā hairdressers, me whai ki taku māma. Te mea tuarua he diesel mechanic. Te mea tuatoru he mauru mechanic. Ki runga tēnei pepa. Mea mai taku māma. Mohena koe kare he raho ke roto tō tarau. Me whakahe ena. Me whakapai te me ke hairdressers, me te secretary, me ngā mahi kōtiro ki runga tēnei pepa. Engari, kare hauhi hea ki te mahi ngā kaupapa e pāna ki ngā wahine. Pate ki taku papa, Dad, mea mai te kaia ko pāke he tuhi koe ki tō tohu ki runga tēnei pepa. Mea mai taku papa, mo te aha, kare taku papa mūhio ki te pānui. Ko tērā taku he. E tui tui na tai, kūmai te pene ki runga taku pepa. Titoro hari, ke te hara mai taku māma. Tūtana pene ki reira, ka hopu te pepa, ka mauana hau ki taku māma. Tā mai te reta ki roto te mototau post office. Ai, mea mai taku māma. Eha tēnei kaupapa. Ke reira he kofete ana rātou, te tahi ki te tahi. Ki aia. Ai tau taku pāpa. Ai, waihotia. E raho ke roto tana tarau. Ko tērā te mea nui. Katakata taku pāpa mea hau, pūkuriri taku māma. Ko tērā taku wā timata ki Tāmaki. E wā taumaha kia hau. Te kaumawhitu taku tau, tā mai hau iko nei. Tino nui ngā pukapuka engari kare hau mōhio ki te pānui. Tino maha ngā tangata Pākehā. Tērā te mea tino rereke kia hau. He ao hau tērā wā. He mataku hau. Ko whitu mai ngā raiti. Tere haere ngā motoka, ngā taraka, ngā pahi. E maha ngā mea tino rereke, tai tō ngā tau rōpū ki te whare pukapuka i Tāmaki. He wāhi pai tērā ki au. E me te ohorere, te kuaha, ka puawai, ka kati, ka puawai, kia kati. Mea mai te tangata security, excuse me, could you please move away from the door? Kōrero hau. Haere hau ki te wahine e muri o te tepu, taku pātai ki aia. Could you show me where I could find books for motor mechanic, for motors? E titorona hia kia hau, karihia mōhio pēhia taku pātai. Mea mai ko tērā taha. Tō haere hau ki reira, te rapu ngā pukapuka mō ngā motoka. Kei reira ngā pukapuka mō ngā pēpi, I said, oh, sure. So kei tā tanguhia, kei reira ngā pikitia. Ngā pikitia o ngā pukapuka o ngā pē, mō ngā rangatahi. Oh, ko hari kōna hau. I tērā wā, ko huri haere taku huarahi. Mōhiona hau, ngā pikitia, ko tērā ngā taonga ki roto taku pukenga. Ko re, ko ngā pikitia, whakahaere. I tēnei wā, e tangata puta mōhio a hau inai nei. Ngākau i konei Papatūānuku. Te whenua, ngā rākau i konei ngā manu. Ahako nō hea koe, nō tō hapū o tō iwi, ko Papatūānuku tō mātou māma. Ko tērā te mea pai o tō mātou, te mātou ingoa. He waimariana mātou i konei i Māngere, he paunamu i Wainganui ngā kōhatu. He whawhaunu mātou ki ngā kai, me ke tānara, kei whrai, ngā kai o te ngā hainamana, ngā kai o ngā, ngā mahi tunu prawa. Tēnei marae he tiaki, he wāhi pai mō tiaki tō mātou mokopuna. Te hua parakore, mohana he akona rātou te whakapapa, te wairua, te mana, te māramatanga, te ao tūroa me te mauri. E ono ngā pau o hua parakore, ko tērā te korowai mahana o tō mātou marae. He kaupapa tūturu, tērā, tupu ai ki rato, ki raro te rōpū o te waka kai ora. Te whakapapa, tērā te mea tuatahi. Pēhea te whakapapa o te tangata, pēhea te whakapapa o te oneone, te paru, te ngā whakapapa o ngā kākano. Te mea tuarua, te he wairua. Pēhea te wairua o te tangata, he ma te pauri, me te harikoa. Ngā karakia, me ngā mea he whakatau te wairua. Te mana, e whakatū tō mātou mahi. Te atūroa he nekeneke haere ngā mea pai me ngā mea e. Me whakawhāriki, me rapu te mātauranga hei whāngai. Whāngai te toro ki ngā tai ao, pēhea ngā mahi o ngā manu. Te māramatanga. Ko tērā te mārama o te whakaaro. Te mārama o ngā kōrero, ngā tangata, whāngai ngā mokopuna, o rātou pūrākau. Te māramatanga o te matariki, te māramatanga o ngā hua, o ngā rangatira kākano. Te pau whakamutunga, te mauri. Te mauri he mea me te oranga o te tangata, te oranga o te whenua, te oranga o tō mātou whānau, te oranga o mātou marae. Nai, tērā te mea he ono ngā mea.
Having a look in the box, what do you think we can cook? What do you think that we can make? And then who's going to do what? And then you together, you take your bowl and then you select your knives. And then you go up to the maara and then you pick what you want from the maara, 3 items, and then you bring it back. When everybody gets back, then we'll put the timer on.
Te mea tuatahi, hei urapu ngā pukinga o ngā mātauranga o tō tūpuna. Kei reira ngā taonga, hei tupu haere.
Pai ene mo te kainga. Ai, so you can eat these. Te kōpai.
Whakatō o te rā i nei. Me tiaki te whenua. Ōrite tonu ki te tangata he tiaki o rātou māma.
Yeah, there's broccolets. And you can steam them or you can eat them raw. Eat them, you have a taste, e reka. The flowers are beautiful.
Whakatō kākano mō tō whānau. Ki roto tō whenua e te taho o tō kāinga. Ki te taho ngā māra, ngā marae. Te orite tonu ki o mātou whānau. Tia ki te tangata, ki tērā taho o tō taiapa. Me kōrero noiho, me whāngai ngā mea kōrero pai.
Whaino pātna.
Te kaupapa o kai oranga.
Hey! There's your jack over there.
He wānanga tērā kaupapa. ko tēnei te wā, tuatahi, hei titurona, hei tūtaki ona mātou, ātinana ki ātinana.
There's a rainbow and a white over there. There's a white poroporo and a yellow, or is it an orange over there? But engari, so it's so important to give it that, to share it. You get to know one another a little bit more intimately now.
Te mea nui o tō mātou wānanga, a me te whakawhanaungatanga. O rātou mātauranga, ki ngā mea ki runga tō rātou pukapuka, hei awhi te tahi ki te tahi, ki runga tō rātou aromatawai, me pēhea tō rātou mahi ki he tunukai, ki roto te pauaka ngā kare rātou mōhio e hakei roto, ko tērā te mea tino harikona mātou ki te amau.
Minute, have plenty time. The queers are coming down the road and they want their kai on the table.
So we're going to make sure that it's nice and thin. And my teeth at the moment is struggling, so I need to sear these or make them a little bit softer. Might win them over.
Ko tērā te kaupapa o kai oranga me rapu mātauranga o ngā maara. Me rapuna ngā mea ki roto ia hua whenua. Eha te mea reka, eha te mea kawa.
Yum.
Eha te mea pai mo te tinana, eha te mea kare pai. Ka tua a karauna ki roto tō mātou ao. E hariko ana mātua i kona i Papatūānuku. Kei me whakatū te tangata, ka whakaora te tai ao. Kei te haramai ngā manu, kei te ora tonu te whenua, kei te mauri o te wai. Nai. Tō tērā te mea pai o te karauta, ne? E pai ana te mauri o tō mātou whenua, e ora tonu, te āroha o te tangata ki te tia ki tō mātou whenua. Te mātauranga o tō mātou tūpuna, te mātauranga o tō mātou kuia he mahi ana ki roto tō mātou maara i kona i Papatūānuku, ko tērā te mauri, ko tērā te oranga. Engari he, kore take te tangata, kore take te mauri. Te tahi o mātou hoa. Te mauri o te tangata he hiki haere te manawa.
Kukupuna in training to run our future restaurant.
Ka puta mai te wairua, ke te whakamōhio, te āhu o te tangata.
All good, always good.
Yeah. Now that looks good.
Good to see you, Wayne. Yeah.
And then put your ribbon
on. Oh, Dana, sorry,
nice.
Yes.
He nā rāta ke te hopu tērā mātauranga, mau atu ki roto rātou whenua, ki rātou whānau, whāngai o rātou pukenga, ki ro rātou hapu. Ko tērā tō mātou mahi ki a ki kai oranga. Taku mahi konei, ko hautetahi o ngā kaitiaki o Papatūānuku Marae, he rapu rauemi. Ko hautetahi o ngā kaiako o kaioranga, ki raro te maru o Awanuiarangi. Ai he tino waimariana mātou i tērā kaupapa, ka tā mai te karauna o Zoom. Oi ka putu mai māta ki runga te Zoom, maha ngā tangata ki roto ki runga i tērā kaupapa. Mm. ahako no me ngā tangata mō tā wāhi, ko mai ki runga te kaupapa o Kaioranga. Ki raro te koroai o tō mātou marae konei. Tunu kai, whakapai moenga, ngai. Kare e pōtai rangatira konei, ahakoa he hemana, ko hau te hemana, ahakoa he hemana, ahakoa he kai waiata, ko te ato mātou mahi. 96 pound. Ai, o tata rua te kaumārua tau. Tō mātou tūpuna, he wahine rangatira ia. Kei roto taku moemoe a hiena mātou, tōna kaha. Tōna kaha hei ki te whāngai tōna iwi i te rā wā. Mātou i nāina he whāngai ngā iwi i tēnei wā. Te māra i konei, ori te tonu ki te māra o tō mātou kāinga. Mohuna mātou e hā tō mātou wawata me whāngai te iwi, whāngai ngā mea kaioranga. Te kumara tawhito, he te kao. Te kao, engari, ko tērā taku huarahi nāianei, he rapu ana te kumara o tō mātou tūpuna o Hineāmaru. Kei kone tētahi o mātou rangatira o whaia te awihongi, ko ia me ngā rōpū o te Y262, kei āia hei tiaki te kumara, tiaki ngā e maha ngā whānau te kumara, engari i tēnei wā kare hau mōhio kei hea ngā tupu, ko tērā taku huarahi, ke te rapu pēhea o kei hea e nā. I muri o tērā, me hotu tērā, me whāngai tērā mātauranga ki tō mātou mokopuna.
Ngara pōhiri. So you can walk over there, me hi koe awe ki tērā taha.
Te kau, anō ngā mokopuna i nāinei. Engari, ko haere te tahi ki te taho ngā anahira i o matua kore. Kare roa ka whānau anō e rua anō ngā mokopuna. So tata te kaumātahi, te kaumārua, he waimarena mātou, hau me taku hoa, tā mō mātou mokopuna.
Ka pai, kuri atu, o mai te...
Wow!
Ka pai.
Taku koroki o mātou tamariki, tō kauta mahi e mahi mokopuna. Mahi mokopuna o māwatahi. Ko tērā o kautau mahi i tēnei wā. Ai, ai, ai.
Oh, wow, that's a big one. Oh, lovely. Ka pai? Oh, ki te piro tērā, nā white hot ki te ngangara.
Te mea tuatahi, rapu whenua he oranga noi ho te mauri ki roto te whenua. Ahoa ki roto he pākete, ahoa ko roto ki runga te whenua, me tia ki te mauri o te whenua. Rapu ngā kākano mō tō tūpuna pia. Rapu ngā kākano, ngā tupu, me hihana koe ki te whāngai tō whānau.
Kei hea pua. Hara mai pua.
Pua!
Hara mai. Nā te tiro konei.
mohi o rato ki te whāngai ngā kararehe, kei a rato ngā o rato kamputu, mohi o rato. Ko tēnei tō rato ao, ko tēnei tō rato ao, ko tēnei tō rato mahi ia rā ki roto o rato whare i te kāinga, kei reira ngā maara, ki waho ngā kāinga o ku tamariki. Mahi te māra ki te taho o mokopuna, mahi te māra te taho o tō whānau. Kare koe anake.
Ai.
Whāngai o mātauranga ki tō ki o mokopuna, ki o tamariki. Pātai ngā pātai ki o kuia. Pēhea o rātou mahi ki runga te māra. Mehe mea he wānanga nui tērā, he wānanga pai. Horiri tonu ki te kaioranga. Me whāngai te tahi ki te tahi i ngā pūrākau o tō mātou tūpuna ki runga ngā māra. Kei reira, kei reira te tuku, kei reira te hua pai. Ki te au o ko mokopuna ki roto o te māra e hari kōtaku ngākau. Kei te mōhio ahau i te wā ka tupu ai rātou. Kei o rātou te pukenga o tō rātou kuia. Kei a rātou te mātauranga me ngā pūrākau o tō rātou kuia. Tino hari kōtaku ngāka mō tērā, ae.
I roto i taku mahi, kāre tēnei he mahi māma. Ki roto i te ao Māori, e whānga ngā taha, whānau, wairua, hene ngaro, tīnana. Mena e pai ana wēna katoa, e ora ana koe.
Atua e te tangata e te kaihaka ora.
He māma, he krani māma ahau, he krani māma, he kaimahi ahau, he ahi kā ahau, he kai atawhai ngā pōari e toru, he tuakana ahau ki taku, o taku whānau. Ko au te kai arahi o Hātea, engari kāre he tūranga tuki tērā, te aki tamariki. So koina te pōtai nui ki ahau. Te aki aku tamariki me aku mokopuna.